biore munziri gani juru utureru rumuri tunogeri mana ngwino hafi yacu mu buzima bwacu ututeri Mbaraga zabemera komeza kiri